Mi aneno piny manye na poko sana osipi chunya. Come on, get up.